bama nyamiri aruna menu wae ona bama kpato yinu ndi kidnappers akari ala no epuna ka hanume kama haka hono Jesus kidnap onu kama haka meta no Jesus kidnap onu Jesus kidnap wame
Jesus kidnap wame
ona we madu kidnap wame
Jesus kidnap wame
Ibane chendo kidnap wame le
Jesus kidnap wame
akagune chemba kidnap wame Jesus kidnap wame I kidnap wame iya gadene mama I kidnap wame amumu gabeno lom I kidnap wame ngwaya munga gawele wele I kidnap wame umumu gadikwa nendo Ibane chendo amakasi biwa Akwa gitere num Jigova chama lei A tua gaya rumba O mele pense plus de possible I kidnap wam O gadere mumma Yeni le gaga were were O gadere mumma Na kidnap wam Daddy kidnap wam Nungwa lele le
Jesus kidnap wam
Aga pune chamba kidnap wam Jesus kidnap wam Mami weloku
Daddy kidnap omo kan we lu save Daddy kidnap omo koniro arinme Daddy kidnap omo kori arinmanya Papa kidnap omo kori arinmanya kidnap onu me kanoro ilu
Uya tere ngwage tere kan ngwago ku anya gbora gbonde lo wa Akwara ndo kokorichi Onye tara hoya Akwata bara na hoa Ebo bugi kere Akwagi mam kamsi biwa e Akwagi mam kamsi biwa le Jesus kidnap wame Jesus kidnap wame Nadiwe Jesus kidnap wame Ifi wama na kwa kwa gire Jesus kidnap wame Ndiya chidegi ina kwa nasobu
Jesus kidnap wame
Mawekwosi Atatu mwe buro koko Atatu kwa kuko hapuro mwea Yakwa fusia Awuno nandina chobo da Meleko obodo dimma Onye nyele kontrati ya nwoya Obodo gara dimma Mana sindia Chuwano ndia Hapu The individuals ne aka hadiot
Jesus kidnap wame
Na kidnap wame
Jesus kidnap wame
Ebuleya,
ebuleya,
buyina
tonye mechi,
buyina mana.
onye nwuru kikita nkata awusa n'uzo
amadu
kikita nkata awusa n'uzo
owuru onye nwe
sure oto awifi nwa mana gwegwu ya naga
akugo nwe nwe
awu mana chine kenere m ebulem aka ma bara guru nando gari ano
onye nwuru wanu no no na kuya ebe ya bu ebe ya bu onye mejie ebe ya bu
eh
onye nwuru wanu no no na kuya ebe ya bu ebe ya bu onye mejie ebe ya bu
Chukwu de begere nuwa awe bi ga no riri
ajakuri
emelu mala akekuchi onwa emelu mala nelo akekuchi onwa
akekuchi onwa
ebula yo nye mejie ebula ya o
inebu ya wakoko akugo wewu
ahuno nye nwe ya onye nwuri fanye benne ti egwu ya ebula ya o ebula ya onye mejie ebula ya o eche trami ya merelelo unuzi mkuwelu
woni ya
ebe mgale egwu
woni ya
na lo werele
woni ya
onye amuma kpọmkpọm ifi nwa mmale yi ihe chukwu dere n'aha gị iwu progress ọganiru sọ gị n'azụ ọnwụ ike agaghị egbu gị ndụ ogologo bụ nke gị nche n'ọba egwuregwu nụ o mechara bịa na mmezu mgbe uwe achọrọ igbu n'umegbunu 2007 mana chukwu zọrọ m ndụ n'e onye nwụrụ nwanụ n'ụlọ na-akwụ ya egbe ya egbu ebula ya onye mmechi ebula ya onye nwere ife anya ebe nne ti egwu me
ebe ya egbu
ebula
ebe ya egbu
ebula ya ebe ya eji m onwe m wee mara onye na-enweghị nne na-enweghị nna na-enweghị nwanne Jesus ga-abụ ihe niile chiri m ike ahụghị m nwanne ahụghị m nnele ahụghị m nnale ahụghị m ndị ikwu me ahụghị m ibele mmegbusi kpere kpọwachi m
ị ga-egbe ka m nwanelo
ị ga-agba m nkịtị n'elu ụwa ka ihe iwe rie nụ me ọkwa gị kere me ọkwa gị kere me mgbe m nọnụ n'afọ nne m amaghị m ihe m ga-abụ n'elu ụwa m ị wee gwa m ifeanyị chukwu abụ maka m enweghị ibe abụ maka m enweghị nwanne abụ maka nne nwala ya abụ maka nna m nwala ya abụ ihe gị ga-eme ka ihe iwe rie m n'elu chukwu kere igwe n'elu ụwa bịara bụrụ m nne chukwu kere igwe kere ụwa bịara bụrụ m nwanne chukwu kere igwe kere ụwa bịara bụrụ m nna onye nwere ifeanya ebe nna kụọ egwu me ebula ya ebula ya onye mmechie ebula ya onye nwere ifeanya ebe nna dị egwu ya ebula ya ebula ya onye mmechie ebula ya
ọha fi udumeze m mgbe ọbụ isi akịzụwo ndị ọma m ọgbọ dị leze ndị mụrụ m ọmụwa mwịba uche
onye buru nwa ewu n'elu nwale ọhụ onye nwe ya ikugbu onwe ewu nọchiri ụzọ ịka hụ onye nwe ya onye buru nwa nọ n'ụlọ na-akwụ ya
ebe ya egbu
ebe ya egbu onye mechie ebe ya egbu onye nwụrụ nwa nọ n'ụlọ na-akwụ ya
ebe ya egbu ebe ya egbu onye mechie ebe ya egbu onye chọrọ igbu taa nwere ike gbara gị ruo echi onye chọrọ itigbuo nwere ike nwere gị ihe echi awali ki buli galu awali ki mabe family ki ebula yo ne meji emele o ifi mwa male olume olumu bu chedi me olumu bu kontena muwe ntawe maka wane onyege nyene maka ntawe maka ne onyege nyene maka o ntawe maka ikume onyege nyene maka no ebulam onye meji emeye mu onye nwuri fanye benne kwegume ebule ebule me ebule nye meji ejeyi Yeah.